We carry on the beat for the ghost. Passion Masango. Alabet, Passion Masango. Jalan Tai Jalagamutsioga Mona, Huno Guerra. Pio Kalibit. Chakotsi! Lala!
Nsunda. Etienne Nsunda, Gumsu Zwamashimi Matatu Anesine. Orlando Pirates 2. Kaizer Chiefs Likanda, Mpazamo ya Kaizer Chiefs kukuzi refrela, batuma na bola iphumile phaya na cross kicker Pio Nougueira. Na kwela qala lingaphaya, bajonge u linesman kodwa i flag kange iphakame. Kuyothetha ukuba ibhola ibingapha ngashoko ocothayo phaya. Khabe ingaphakathi Pio Nougueira ijonge na kwela qala la bola. Mahlangu ebengaphandle kodwa ingaphakathi yona ibhola ehlala emnatheni.
Muhi kebatla ho bua ka tsona le tshutsene ke sa tsame mang ka pamang ke ke ka bua ntse na ntunda che ka ba tsietsi ba tsivje ba la sala ntho tse sa le belwa ka le pale njolo ke ke ka bua ntse na ya manenwa ntunda ya baka ekipe hela tabatsaka ya baka ki a kapa che ka ni ntho vi a fuwa tsho a pele Personal in tow, sending this a man, Wakale Balen, Hapaparine, Kala, Harakabara Dibona, Empa Honorial Genar, Seripona, Dibitoa Kalabale. Two Orlando Pirates, George Masolen, Chekaba Bissajalo, Botok Takumalo, Bomanyati, Baneka, Hipilaeta, Nahon Israelo, Mohadi Masolen, Palahaya Pele, Ideare Kinsa. Ke papari tsa tshekolo helo tsena ha re ka re boneng ha sena nya minute o tsone tse sale di be le moya o motla wa tsona Bashin Mahlangu o e khutisa mo nna ti fela le kantle empa Nsunda a e nka hantle a e beya ka lutente
i go le anga phandle kwa mathanda buzo Thabiso smele ba si thethe leyo into ngoba u crosser u Pio Nougueira ingaphakathi ebaleni badlali be Kaizer Chiefs endaweni yokuqhubela phambili nomdlalo masitsho ngokukhona ukucothayo phaya endaweni yokuqhubela phambili nomdlalo bayokukhalaza ku linesman ayiphumanga la bhola ingaphakathi jonga kwakhona u Bashin Mahlangu oyiqala nguye ongaphandle ibhola ingaphakathi
ibile le yena wondi ukale baleng hantle fela hobane ha qeta ho ithula kona anka mohato wa pele a uisa kantle sare se shebile mona ke bolo ne mela o re tse ba hantle hore e sebe sebetsa jwa kentla ya bobedi ya Orlando Pirates George Masolenga a re ke molaola papadi ntula qetelo ke la ka mona ibile ke bone Shane McGregor ha ji di tewela Orlando Pirates 2 ho akhala ntho di se ka ka le tsho ka le baleng ke ba tsietsi ba Chiefs and not Orlando Pirates 2 Chiefs and not.